ya wo grace water ya wo grace soap ya bribiara nemom sawutume de memfoni anase manu asem anase menyam mesume de bata ho edidi adanse ese mena masuma wa mekani plan obiara wodi medine mo beye bribiasa nipa bia wode be manu saw the channel saw tomano me shane how into na se tua wo obedi sa yare ne ho adanse won kwa da nyina.
Yes.
Take this from me, Mr. Stephen Adom Kyeiduah,
yes,
the eighth generational prophet. Yes. Me na make us
amen.